nosithanda ukubingelela wonke umphakathi wakavundlela ikakhulukazi zakhamuzi ezisebenzisa umgaqo lona P702 sisendaweni yasemcakweni la sazi khona ukuthi safika ngonyaka odlule ngalesikhathi kwenzeke ama landslides aba agcine seyimbangela yokuthi umgaqo ugcine uvaliwe namhlanje besifikile ke kuzochecka iprogress ukuthi sekuhambe kwaze kwashaya siphi isikhathi ukuthi sibona umgaqo sengathi awuvulwa lapho izakhamuzi nazo sesigcikeza safika esikhatheni sokuthi zize zizobuza ehhovisi lakamasipala kanti kwenzakalayo cha sifuna ukuzinika ke isiqiniseko sizakhamuzi sifike sokwenza inspection ngiyaqinisekisa ukuthi umsebenzi osuwenziwe mkhulu kakhulu kunomsebenzi osasele 80% of the work has been done and has been completed is only 20%. The estimated time yokuphela kokuphela kwale project ba estimate ukuthi ngabomhla ka 15-14 ku-August bawo bese beqedile but ngithe ke sibanike an additional few days sithi umgaqo siyathemba ukuthi ngesonto lokuqala ku-September uyobe usuvuliwe lo mgaqo lapha lapho izakhamuza kithi ezisebenza lo mgaqo zindaweni yangaphezulu ziphinde zi-enjoy ukuhamba emgaqweni oyiquality ngifuna ukusho ukuthi lo mgaqo use uyiquality into eyakuyenzeka isokuphinde yenzeka siyabonga kakhulu zakhamuzi ukuthi nisibekezelele